Wachezaji wote wa Ulinzi Stars chini ya Captain Berege, kocha Nyangweso na Simiu. Ulinzi Star, morali juu. Ulinzi Star, hua, 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 hua.
Morali iwe juu, muzidi kusonga mbele.